kolulu uhlanganisa i-brand ne-rap nangangeke nje kushuni hambe.
Holi mahlubeni bengeleli igama lami ngiyudodwa waphungula aka King Langabi. Uma kuwusuku lakho lokuqalela mntana sikhawu kwenza okulungele ukucindezela like button ne subscribe button. Ungakhohlwa ke ungilandele lapha enkundleni yokuxhumana yazonke. Instagram it's @king_langabi. Yebo futhi udlule emhlabeni umlisa waseMgungundlovu wayesemontweni eyayintshontshiwe. Lo mlisa oneminyaka ngu-26 ubudala wasedambuza eMgungundlovu washona emva kokuba lapha ke sengozini yemoto. Imbiki ihlongozwa ukuthi usimo senkosi Shelembe kanye ke nomngani wakhe bahamba ke beyobuka ke imoto yohlobolwa ka Opel kosa omnye umngani wabo lapha-ke ayebakhombisa yona lapha-ke eyihabulisa injini. Okwamanje kucace noma kushelembe wayazini ukuthi-ke le moto yayintshontshiwe. Kepha-ke ngesikhathi-ke ngaphakathi kuyo kube ukuthi-ke yazingqokoza kuyitekisi elalimile washona-ke lapha kushelembe. Isikhulumi samaphoyisa sePresslausifiso Gwala uthe imbiki ihlongozwa ukuthi abasolwa kababili ababehlome beziyingovulo baduna le moto yomliso neminyaka engu-39 ubudala ngaphandle kwekhaya lentombi yakhe lapha-ke embhalo i-unit 1 ekuqaleni kobusuku. Ubeke wathi ube ukuthi-ke bakhipha-ke lo mlisa ngoshovu emotweni yakhe. Abasola-ke bashaya bachitha-ke lapha nezingane zakhe ezimbili eneminyaka engu-6 obudala kanye-ke enezinyanga-ke ezingu-18 obudala ezazisemotweni. Emva kwalokho bazehlisa-ke lezi zingane emabangeni laphana kabuqamamam. Ugwala uqhube wathi-ke laphana ekudluleni kwesikhathi le moto-ke yayintshontshiwe yabada kanye-ke enhlekeleleni yomgwaqo. Kwavulwa-ke icala lokubulala ngokungenhloso kanye-ke nelokuduna-ke imoto-ke livulelwa kuphenyo. Umhlelo ongafunanga ukudalulwa igama ubikeleka bophiko lwezindaba ze-The Witness ukuthi abalisa ababili bamisa-ke le moto bangena ngaphakathi kuyo. Emva kwemizuzu embalwa yashayisa kitekisi yayipake eceleni komgwaqo. Ubeke wathi-ke bezwa-ke kuqhuma umsindo baphumela ngaphandle beyobheka bathole ukuthi-ke ilabalisa babehleli-ke nabo-ke belimele engozini yemoto. Kanti kumshayeli ongaziwa kwasha wachitha-ke endaweni yesigameko. Usihlalo-ke we-Places Community Policing Forum CPF ngamafuphi uSifiso Mavundla uthe inkinga yobugebengu iyinselele enkulu. Ubeke wathi uma-ke zinyuka-ke izibalo-ke zamacala okubulala namanye-ke amacala-ke laphana kazokhuphuka badinga ukweseka ngamaphoyisa asesifundazweni nakazwelonke. Uqhube wathi badinga ukuqapha-ke eqolo-ke lapha njengonwabo basebenzisane-ke namaphoyisa. Kanti-ke manje kubuka esengathi-ke izijongo zalabasolwa ukubona-ke kuchitheke igazi. Mina ngala kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi kalithini uvulwa wakho mayelana-ke nalo lolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa-ke ukucindezelweni i-like button ne-subscribe button okulandela ku-Instagram @king_langabi. From me usomdakadanga ngithi Senghembe.